akunze ibiganiro bica ku Umuco Wera TV turabaramukije tubifuriza amahoro y'Imana nko mubibona n'ubu imbere ya kamera z'Umuco Wera TV turafise umushitsi arafise iby'Imana rero yamukoreye yifuza gusangiza bene data bakunda Umuco Wera none rero katudatebeje tumuhe akanya aratwidondora hanyuma ashatubwira cimanaze ku mutima wiwe kaze
murakoze cyane jewe ni twandikumana Jacques wari misiyoni ya Rusagara hanyuma ntabandi umukozi w'Imana akorera muri misiyoni ya Rusagara mu bwiza bwa muranga ishure sanze nkorera ko ndongoye ni ishure ya Kirenzi Yesu ashimwe cyane hanyuma ico nari nifurije kubashingira intahe jewe nyine umukozi w'Imana ndi muri babandi babana batonye bakore dimashe Imana yagiriye neza Je namenye Imana nkiri umwana mutoya afise imyaka 10. Hanyuma muri iyo myaka 10 murazi mwishimo rya Pentecote ko ata mwana w'imyaka 10 atiba kubatiza. Babatiza umwana w'imyaka 12 ariko je Imana yangiriye neza bambatiza afise imyaka 10. Hanyuma maze kubatizwa afise imyaka 10 maze mwishengero imyaka 2 niyo naca ntaba gukora igikorwa c'Imana cyo muri korale hanyuma nkwije imyaka 14 naciye mba umukozi w'Imana kurongora amakorale muri iyo myaka 14 kandi muri iyo myaka 14 niho nahabwa mwemu w'Imana kandi uwo mwemu w'Imana yaciye atanga kunkoresha uhereye icyo gihe Inshandarongora korale igiyugwaruka igize ubwiriza mfise imyaka 14 nyene hanyuma muri iyo korale narongoye abana nari umwana mutonya mwabo nari ndongoye bobo baransumba ariko kubera nari maze guhabwa mpemu w'Imana naciye ndabarongora turi kumwe na mpemu w'Imana Yesu nashimwe hanyuma muri iyo myaka 14 narabandanije imyaka iko imyaka igenda nguma nkorera Imana kandi rero tuca tutanga kuvugana n'Imana ntarazana umufasha yuko Imana itegeka kunkoresha ntaba umukozi wayo hanyuma Imana iranyereka yuko nzokorera Imana nkiri umusore muri je ndibati ivyo bizogenda gute bizokunda gute nshanisha mu ciyumviro yuko ntazozana umugore ati niyo ntazana umugore je sinzokorera Imana ariko Imana byanka bikunda ati utegezwa kuba ku rugo kugira ngo nkorere Imana yacinyuza mu rumu hari yacirira abo buryo bwingene ikora ibyo bitangaza kugira ngo indonkeshe uwo twubakana kandi Imana niyo yampaye umufasha kuko jewe sije nagiye kumurondera Imana yonyine nisinziri nagiye mbona imuzanye imuhagarika imbere yanje hanyuma ariko mu maso huwo mufasha tuzobana ntiyamunyereka mu maso hiwe hanyuma nza mbona umuntu yambaye ikanzu yera ambwira ati nguyu muntu muzubakana ati kandi uyu muntu rero yo mwamara kubaka muzoca nkorera oya izina ntiyamumbwiye yanyeretse igitenge yambaye hanyuma jeje naciye nkurikirana uwo muntu ubuye yambaye icyo gitenge ndakibura ndakunda ndabumakora ari uwo muntu ndamubura wa muntu aragaruka mbwira ati mukora ni igihwa c'Imana muri korale ati mukora ni igihwa c'Imana mukwakira abashitsi naraba muri abo bose ntamuburamwo ariko igihe kigeze cuko nubaka ica iramuhinduka izimunyereka mu maso nca ndamubonye ati rero cyerekana kugomba kutega kunkorera ati inkwano nzozi kuronderera uyu cy'Imana yakoze naciye ndonka inkwano nca ndamukwa tinere ko ndamukoye ngoma ngire ubukwe bizogenda gute Ubugira nagize ubukwe mfise ifani imwe gusa
ikazi
imwe gusa iyo kazi rero nari mfise ni kuvuga niyo nakoresheje urubanza mvuye gushingirwa nshitse muhira burya nta muntu n'umwe yataje atanywe ifanta hanyuma ngize ndabe yafanta yakazi yanjye aho nayishize nsanga nihiri hanyuma urubanza ruheze nshamharura ibidaje amakaziye 85 hanyuma iyo byavuye ni Imana yakoresheje abantu bayo nica ndashimira Imana ati Yesu urakoze hanyuma rero ryaje ry'Imana rirambanda ati ndayikorere ndasaba ati Imana mpereza uburyo kugira ngo nzoze gukorera Imana mfise uburyo cyoje nari mfise inzu y'ubwatsi kandi iyo nzu natwabamwo imvura iguye twaca tuzana imitaka tukifuka nabati sinzogukorera ntafise inzu hanyuma Imana irankurika ati nkorera icyo naciye nkora naciye ntawa gutenyera mu bikorwa by'Imana kuwa kane nahora nsenga sinasubira gusenga kuwa gatandatu nahora nsenga sinasubira gusenga ati ndabihanye sinzokorera Imana nja nza kurima inyumba timetro zibiri ndazirimye ni kuvuga ngo ati ndabihanye byo gukorera Imana biraheza
nkabatunganiza metro zibiri no kuvuga hanano
babahanganiye metro zibiri ni kuvuga ni hajye bavuga ngo guhera mu kido cha mbere gushika mu kido cy'icumi metro majana abiri hanyuma rero bigenze uko ni kuvuga Imana ce yakoze kubera yandondera ya nyumba tiyo sindasatagura ndagurisha bampa vase vase hanyuma kubwa Imana indondera kuko Imana yabonye yuko ibyo bintu byo vaho bituma ntakorera Imana ya nyumba tiyo se icirabora amahera nakuyemo ntibyarenze 600 muri ibyo 600 ayandi bari bampaye narayasubije Njaronga ndatawa kandi ndasubira ndakora umurimo w'Imana neza kuririmba nibindi bikogwa hanyuma inyuma yaho nabati none naho bigenze uko nshaka kuzogukorera ntameze ntababandi basegerereza hanyuma bimaze kugenda uko ko byagenze Imana ntiyatebeje yashimpeze 16,000 bambi 160 muri byo 160 Imana yampaye inshanza kudandaza igishweka ngiye kudandaza igishweka ati Imana ndipfuza ko nzogukora umukozi wawe ntanga ishikanwa ndonga ico ndagukoreshereza mu minsi mike nari maze kuronka 77 kandi mu iyo minsi nari maze kuronka ingurube 12
inzu nayo
Imana shira yimpa ivuye muri ayo mafaranga nja ndonka inzu y'amatafari aturiye mbo Imana irampezagira ndaronka ya matongo ndabati Yesu urakoze hanyuma amaze kubironka n'ubundi nguma nanka gukorera Imana ijwi ry'Imana rirambanda ariko ndanka gukorera Imana nca ndatega Imana ati Mana ubu rero nshaka kuzogukorera ntakorera mu gishweka bo icyo Imana yakoze ni kuvuga yaciye impindurira
akazi
nca nagenda kuri banki bangurana amahera nongezamwe mfise nca nza muri mu zindi mpuzu zimwe bavuga ngo ni karatasi hanyuma rero nshasha nsha impunzu nadanza mu yamake byari 10,000 nyisha wasanga ari 15,000 muri ako kazi kanje hanyuma rero nsha mu mutima wanjye ndiyumvira ati byo gukora Imana ntabyi muhamagaro siwo ature ngomba nkore nze ndigira no hanze kurangura zangurube zose muyingarimo zazipfuye nta rimwe nasigaranye hanyuma izo ngurube zimaze gupfa batatu Imana ndasabye imbabazi atubungwa manda gukorera Imana yongeye kandi ramhezaga muri wa mutahe uraduga uduze byajujima ati nkorera
aho
nari mfise abana icenda nari maze kugira mu bana icenda hanyuma rero uko byanshi bigenda baca bambwira kuza gufasha umukozi w'Imana ku ishure hitwa kumusebeye hanyuma bamaze kumbwira ko nza gufasha umukozi w'Imana ahantu hitwa kumusebeye ni kuvuga nje bati ndafashwe kabisa naciye ngenda mbwira umukozi w'Imana ati kundungika ahantu tutayaza ntigikunda ati mbese anafise urugendo wo kuja muri Kongo ati gukorera yakazi atego nta kundi uragenda nza mbona dufise uruhimbi komisiyoni umukozi w'Imana araje ambwiye ati ngo ngiye mbona nguyu Jacques ajanye n'umukozi w'Imana umupasiteri ngo baze kuvuga ubutumwa muri Kongo cyabati burya ndafashwe kabisa burya ndumudiakone ati sinyigiyeyo ngomba nje mu kindi gihugu burya saba nkigiyeyo naciye mfata urugendo rwo kuja I Kampala I Bugande kugira ngo igihwa cima sindagikore maze gufata ubwo rugendo ncandagenda ngiye nshitse I Bugande nje navuga ati mana aturakoze wamuhamagaro si ko ndinze nshika mu gihugu cy'I Bugande byo gukorera Imana biraheze sinzo yikorera ati ujya muhamagaro si ngiye nshitse I Bugande nahitiye ahantu mu gisagara I Kampala naze kugira ndabihane Tinubundi cyabandanya ngenda. Incharongera kandi mfata indi modoka. Njikana ku mupaka w'igihugu cya Sudan. Atishitseyo njarabati biraheze. Ubutubure ngomba mbeho. Imbungu gwiza tunga komeye cyane. Nari ntwaye amahera menshi kandi n'ibintu ndandaza binanabisigaje. Nari n'amafaranga nasigaje kuri banke. Ni kuvuga nayo nica ndayatwara. Jiseyo nica ndaronka akazi ko gukoresha imashini nyonga mabuye ari mu inoro. Ntegeza kuzipembwa dusha tuvugana umushahara w'ibihumbi majana tandatu ku kwezi. Tuvuganye umushahara w'ibihumbi majana tandatu cha tubure ngomba mbehoka. Ati mu Burundi sinzosubirayo. Ati biraheze. Kandi yabavuga ngo nibyo muhamagaro. Ntawo nari mfise ntawo. Imana yatereka ndakwereke ko ndi Imana aho rero nari mazeyo indwi imwe burya nca mbona udusozi kuko batwita udusozi kuko nta misozi miremire iriyo nza mbona akajya gasozi karaje nakajya karaje bije ku mbanda ngo binyice cyati ndapfuye kabisa yego tinone mbayi wande bigende ko ngomba mfe abi wacu tutari kumwe bazompambi no atari umujyango bonye ba bampana yeka narabona ntago hari mu nzozi njana wati mana ndasabye imbabazi
tuviganeneze mushate none warakwegera ukawukora ko canke tari bimeze gute
oya sina ukora ko gusa yuko ndikora bita nabona uri kuraza ntabona n'ubundi uri kuraza ntasha mbona bigomba binyice ati mana unkuya ahantu ukansubize iwacu nzogukorera Imana ntiyabitebeje ati genda kabisa mu kwizera bukeye naciye mfata imodoka ta murundi n'umwe turi kumwe kandi abo twazananye bivugira icongereza n'ikigande je nta muntu n'umwe twavugana naraba kubimenyetso gusa uko bariko bagira ntaca nkora uko nyene burya nciye nza cyane bati mbe abugikampa ruko nahabonye bizogenda gute tinzo fatimo doka he inshikana igwanda chamishikana mu Burundi bugiko byagenze naruriye ndaza jizi Kampala ndiyumvira ati none bigenda gute ndabyifatamo gute ujya nyuruka nshambona umwana w'umukobwa aje acha anyakisha goshi ai Kampala eh acha garara haje chabati Yesu wanje ntabara je ndu mukristo none uyu mukobwa kanwa isha goshi bingendera gute ati jewe narihanye kuzoja mu busambanyi tije narihanye yuko atawundi mugore nzozana ntabara nko yahantu je nzogukorera njava imbere iyo modoka nje namusanga hari kandi nitwara mukanije yagumye afise isha goshi yanje hanyuma icantangaje wo yaciye avuga ati uriko uja hehe
yavuze mu
kirundi ati je ndi konja mu Rwanda no mu Burundi ngo tugende dushaturagenda turagenze nturugenda aho Kampala wofata na kilometero kimwe hanyuma dushitse ahanshikanye njangahantu hari impangu zikomeye cyane korotiri ikomeye cyane hanyuma nshambona hita yugura protayi ati ngo ndakanguka ati Yesu wanje ntabara ti uyu mukobwa njanye mama raya bagenziwe burya twinjiye umutima agiye guhumurizwa ariko nsanze y'abakongomani nsanze y'abatanzania Njirabati Yesu rakotse hanyuma acabati tugende acanjana hana taha rero nihuza gushirisha goshi hanyuma njabati none ko shonje tugende acanyakira injya ndajya none ko nshaka ifanta acharaka ifanta ndajya ibyo byose nabifungura ahagaze imbere yanje nta byinshi twavuganye hanyuma acaza kunyakira itike njandi ibihumbi 55 bigezeho uwo mukobwa amaso namubonye yabayayo narinze ndahava uwo mukobwa ntasuye kumubona
niyakubwiye icatumye azaho gutegera
ntarakimwe yigeze ambwira bigezeho size zigeze njanduri imodoka burya nzambona nshitse Rwanda Woya chandaza nzambona shitse Burundi chandashima imati Yesu rakoze chati Yesu nzogukorera maze iyinga ukwezi kumwe mu Burundi nje ravuga ati sinzogukorera nta muhamagaro mfise eh amanyamayungira nabyuka nta muhamagaro ngira burya rero kugira ngo nkorere Imana uko byaje umba kuna chienza, suwa mulika kazi kanje, ndongezi mhuzu, ndongezi mhuzu, ndadandaza ronga mahera. Imana ati, ngorera. Buju kwa vijaje, imhuza chenzi tanguza ziranyika. Amafaranga tanguza ragenda. Tanguza ragenda, nikufuga, mumilioni zinga na rimfisi, nisansigira nibihumbi majana tanu. Aho wa mama gubanda yurambanda sindemera munyuma yaho bimaze kugenda uko nca ndavuga ati ndemeye kabisa nemeye ariko ariko ndatinya kubibwira abakozi b'Imana nca rero sigara nkorera mpindira mu kandi kazi bya 1500 mpindire mu kandi kazi niho munyuma yaho Imana yamfata gose nca ndagwara ngwarira ku rusengero ngwariye ku rusengero barampa imiti baramvura ishengero biranka nca ndataha imuhira maze gutaha imuhira hanyuma umukozi w'Imana acaraza mu mutwenzi wa kare acambwira ati ngurazi ku Imana yambwiye Imana yambwiye yuko ngo ngo nze kukuburira ati niyo utemera urapfa niyo wemera urakira cyo nakoze naciye nemera neme yapfuye ahavuye ubwo nyine naciye nkira nchasubira nuko nari no bamwe ntangwara nagwa naringwaye maze njanabwa ati ndemeye ngomba kugukorera akore nawe njanabwa ati nawe ntagira umuntu n'umubibwira wihezemwo mwende acha gikora ayamaze kwezi yabyihejejemo ari ku kwezi guheze yaje atoyaye ati ubureho harageze kubije habona ati ntakundi hanyuma bimaze kugenda uko haheze imisi nabyemeye umuhamagaro wanjye be ya utanze njira batu umuhamagaro nemeye siwo njye ntangura kwiyumvira kuza gukorera ibujumbura hanyuma ngo nzeoze mbi bujumbura ku munsi wa gatanu ku mugoroba nkuri bikaba by'Imana wa gatandatu wa Mungu kuwa mbere subirayo njye napanga ndaheze twa dufaranga nari nsigaranye maze gupanga uko haje abone ku muntu acara tuntwara twose sinamenya yuko muwige yinganya ariko ngoma nce nkorera Imana bimaze kugenduka buje bacu bandungika kugikwa c'Imana hagira amaheri jana njane bati Yesu mbabarira ati migama napanze sinyariyo njane hamwe gukorera Imana ndi kumwe na Yesu karimo gukorera Imana ni kuvuga hari ikindi kimenyetso naciye nsaba Imana ati Imana nyereka uburyo bw'ingene ari we wampamagaye ugira kandi kabiri kandi nari mfise ikibyimba ku kuboko hanyuma ku kuboko aha ngaha cyari cyarabyimbye hanyuma ndasaba Imana ati Mana wovate iki kibyimba kiri ku kuboko kikahava cyarambabaza ndyamye uku cyaca kinyitangira bigaca bituma ntashobora kwiseguruza n'ukuboko kuko c'Imana yakoze nta minsi yaheze cyakivyimba cyakiranyika Yesu nahabwe kigayemwe murumbye bitangaza Imana yankoreye nsha ndabona yuko umuhamagaro wanje wavuye ku Mana kabisa tuwatubu ngomba ndagukorere byanka bikunda kuko nwa ari we wampamagaye ubu rero ndaho misiyo yanjye ndiko niyo kubohoza abantu imitima ababoshwe n'ibyaha ndababohore ndabazane kuri Yesu ubu rero nicyo gikorwa cyanjye ubu nkora hanyuma rero kuko tuziga impembo mu ijuru nagoma ndakubwire rero nawe mwene data wari umuhamagaro ko Yesu akurondera kandi nawe wari uwo muhamagaro Imana igomba kugukoresha utarabye neza ibintu byawe byose ufise bizogenda kandi utarabye neza uzohava no gupfupfa ku muhamagaro wanjye nuko byagenze abumvise iyo ntahi uwo muhamagaro wanjye Yesu abahezagire
murakoze cyane bakunzi ibiganiro cya kumuco bera TV mukozi w'Imana hari abantu nama numva rero bavuga ngo barashobora kujya umuhamagaro ukawutanga ngo bakawujya ivyo birashoboka
bujya abavuga ngo barabajya umuhamagaro ni kuvuga uwo muhamagaro wavuye ku Mana kuko umuhamagaro wavuye ku Mana ntibawujya bikunde kuko Imana icivugana n'abakozi bayo yego davise wone mukozi w'Imana nawe nyene byagenze uko nawe ni kuvuga yari babuze ngo umuhamagaro bawuriye ariko Imana icifata abakozi bayo abamurongoye atujye ateba gukora Imana atagiye gukorera Imana mwe muzopfa uwo muntu yaciye akorera Imana ibyo rawo bavuga sibyo uwo muhamagaro nawo ntabariwo ngo ntubavuye ku Mana kuko mpamvu uvuye ku Mana nturibwa nta muntu umwe wawutangira
hari ikindi cy'abantu nyine babantu n'amanuva bavuga bakava nko mu ishengero ngo je nari natanze umuhamagaro ngo barawurya ngo none ndagiye ngo nje kurondera ngo ahandi ngo wemera akacava mu ishengero akacagira nko gushinga ngiri ni dini giwe ivyo navyo bivuga kwi
cyane bivuga ko umuntu ameze nkuko abari charonda barondera maronko kandi ayo maronko arondera sikuvuga ngo abari umuhamagaro bavuga ngo wabuye ku mana kuko yafise umuhamagaro cyangwa ati ko umuhamagaro yaje kuwemera ndagiye ngiye mu yandi madini kandi hoho bizogendera sawa uwo muhamagaro ntabari wabari karondera maronko
Mbega ko nama numva abantu benshi benshi kose bahamagarwa n'Imana ntibace baza bariruka ati ndaje ndagukorera bamanza kwanka nibake byukuri numva batanka nkawe wari wakuriye mu ishengero narinzi ko bica bikorohera mugabo numva waranse nawe biba bigenze gute gituma umuntu yanka uje gukorera Imana ivyo wari wayisabye ari yaguhaye inzu aragwe vya ikintu cabituma cari giki
yuri ko witegereza abakozi b'Imana bakorera Imana bwa mbere ubona wo mango barakenye ubugira kabiri uko bitegereza nta mwanya baronka wo gukirana ibyabo mu rugo uri kubitegereza abakozi b'Imana keshi barahura n'intambara ntajewe nakuriye mu ishengero narabona ubujye bwingene abaje n'amacyame abakristo mu ishengero babahanga nico cyatuma ntokorera Imana nico cyabitera akifuza ugazubona umukozi w'Imana niyo agiye kuri Imana ahantu kure ikirata kikamuhera akataranka n'ikindi akagoti kakaguma ari kakandi nyene niyo mpamvu navuga ati Jesu nakorera Imana
uko wemeye kwaja mu muhamagaro ubona wabibonye gute umaze igihe kingana iki hari cyo uburanye Imana ati hari cyo yanyimye
ni kuvuga maze gukomera umuhamagaro w'Imana nakorera Imana je nagiye gukorera Imana haronka namahera ijana shikana ariko rero icyiza Imana nabonye yankoreye yaramfashije kandi iranje imbere ntanze ntakarorero honyene muri iyi minsi mu uyu mwaka urenganye nageze ahantu bwati Imana ati muri uku kwezi ko nkenye cyane ndore ndabigenze gute ndabyifatemwo gute nzambona Imana impaye akazi oya impaye akazi nzani umuntu avuye w'umusoda avuye hanze tije nshaka inzu nubakije ngo bakubake inzu nzambona umuntu amurangiye jewe iyo nzu nshanye ndayipatana ibihumbi miliyoni ndayipatanye mu miliyoni je ndazi kubaka ndayipatanye mu miliyoni njanda yiko njanda ishaka bakoze mu ndwi zitatu narinda yihejeje bunyari inkore ibihumbi 500 murumva ko Imana igaburira umukozi wayo mu nyima ya Imana icimeheza kandi ko kuyiringaniza indani nayikore ko ibihumbi 300 mu ndwi zitatu nyene murumva ko Imana idahe umukozi wayo ubu ntango yane kabisa mu rugo sinidoga kuko ndabona ko Imana turi kumwe
none wohanura iki nk'abantu babona neza ko Imana yabahamagaye bakaba bagifise uburyo ubahanura iki kuko wewe urumva ko wicuza ko wagiye gukorera Imana kandi wakenye Imana yari yaguhaye amahera ubahanura iki
je icyo nabahanura bacyumva ijwi ry'Imana nk'uko Imana yabahamagaye nuko boguma mu gikorwa cy'Imana Imana yabahamagaye kuko niyo bati igikorwa cy'Imana kandi bafise ubwo buryo ni kuvuga banza bariko barabiroga kandi bamaze guti igikorwa cy'Imana ubwo buryo ngo nibwo bishinze bunika bambiri bambara bazona hayi bazoronka nico nabahanura ko
bakunze ibiganiro cyo ku muco wera TV murumva impanuro umukozi w'Imana ariko araduhanura uko twese turiko turavyumva ni impanuro turiko turumva kandi ubu ni ubutumwa bwiza rero umuntu uvyo mubera vyiza yumviye ijwi ry'Imana rimuhamagara kuje gukorera Imana
Yesu nashimwe hanyuma nagoma ndababwire uburyo bw'ingene Yesu yankoreye igitangaza maze kubaka urugo rwanje ntaronka umufasha twubakana twabyaye umwana wa mbere kandi uwo mwana wa mbere yari umwana w'umukobwa hanyuma uwo mwana wa mbere tubyaye satani aca atugira nabi kuri uwo mwana hacaboneka abantu babagizi ba nabi bashobora kugira uwo mwana wacu nabi bamwe bimwe bavuga ngo injyambi injambi bamwe bavuga ngo ni shano hanyuma rero kuri iyo njambi ni kuvuga uwo mwana tuzatubona atanguye guhinduka atanguye gutukura uwo mwana aca atangura no kuzarituma ibintu bimeze nk'amakara buryo uwo mwana twaragerageje turamujana kwa muganga biranka turamujana ku mavuriro akomeye naho nyene biranka burya uwo mwana ikintu twakoze twaramusengeye ariko tumaze kumusengera mu uwo mwana ntibyashobotse ngo acakire ubwo nyene hashaboneka inyosha mbi satani akoresheje mu ba akoresheje abantu ati uyu mwana ari ibyatsi byo muvura uyu mwana ari imiti yo muvura ariko kubira Jean na madame twari dufise imana ntitwabashize ko amaso ngo ibyo bintu nibyo twe twagumye twisengera imana haraboneka nabandi mwishengero bashobora kuduhanura tubwira ati uwo mwana agapfa azobapfuye kubera mwebwe hanyuma je nabwiye madame ati turabe Yesu wacu naho dufise umwana umwe imutwara itamutwara izo bitwaye ibyayo hanyuma mu minsi tutazi twisenge imana wamwasa tubona atakuzana akamitende buhoro 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 kandi uwo mwana uko yitumye akituma ibintu bimeze nk'amakara hanyuma imana dukora ibitangazo uwo mwana gushikaho akira kandi uwo mwana amaze gukira duca turanezerwa cyane twarabonye abantu benshi baza kutubaza ati mbega uyu mwana byagenze gute wakoresheje imiti meze gute kandi abo bantu baza kutubaza uko nabo baragwajije nkuko twatugwajije bavuga ati babahaye umwana wabo abana babo babahaye ishano twe twabwiye ati twe nta kintu nakimwe twakoresheje titwarasenze imana kandi imana yabikoze tukabona abandi baraje kutubaza mbeba byagenze gute titwe nta nakimwe twakoresheje twakoresheje gusenga hanyuma uwo mwana acarakira hanyuma amaze gukira ni kuvuga twanezerewe cyane kandi uwo mwana nawe yaciye akura muri Kore Dimashe arakura gushikaho mwigeme uwo mwana abaye mwigeme kandi muko gukura ni kuvuga yakuze yize primaire ashize mu wa gatandatu acabone ku musore amucagura acaramutwara kandi yamutwaye binyuze mu muco murumba k'Imana yangiriye neza gayemwe Imana yangiriye neza kabisa none uwo mwana ndiko ndamwitegereza arakunda Imana numuririmbyi numushika nawe mwishengero ni kuvuga niyo ndamwitegereza ariko akora ibikorwa by'Imana aranezereza cyane hanyuma ikindi shimira Imana uko yaciye aronka numushinga ntahe wiwe nawe nyene akunda Imana hanyuma nibyo bitangaza yankoreye kubijyana n'uwo mwana abumvise iyo ntahe yanje bijyana n'uwo mwana Yesu abahezagira mwami wacu Yesu wamugira neza ndagushimiye uburyo bw'ingene ndi muri ba bana batonya watoranije muri Kore Dimashe ntabanshitse kuri iki gihe ndagukorera ndi umukiso nkigukunda kandi umukozi wawe ndagushimiye kubitangaza wankoreye bijaye n'urya mwana ndagushimiye kubitangaza wankoreye naho na naguhunze ukankurikirana ntaba ndumukozi wankore ibikorwa byawe kandi kandi ndagusabye naba bumvi bariko bumvi intahe yanje izo bagira ikimaze mu mitima yabo mu izina ryawe Yesu amen.